yourself in this hurt, a discouraging way. And the skies are not cloudy all day. It sounds like heaven to me. That's where we'd all like to be. So when he comes to set us free, that's where he'll take you and me. You and me. Da 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 da